He whakatatoa tēnei, wero I te henengaro, whakapakare I te tinana, na ka kuhu atu ki tēnei meihi, ko te tangata, ka tai atu ki te pito, ko ia te toa.
Rawe.
Kōkiri!
Ko Ariana, I hāre ki te refe, ana ko Ani ki te raiti, ana I whai mai a Rukawai iau.
Kia kaha, sista!
Kia pono! Kwagege! Paruha!
Ana, I au te tahi rautaki, ne? He rautaki māma. Raiti, refe. Raiti, refe. Koe na noeho. Kaore he paku aha I pahawa I tēnā rautaki.
I te harakore o mua, I kite ake au ko Ani-Piki, I ngā wā katoa, ko tōna ihu e putana. No reira, me kore rawa mau ko Rukawai e ruihi ki aia.
Tai rāwhiti, he iwi moke, he iwi whānoke.
He whakapono ana hau.
Me puta.
Horikau hau te wahine pai, ki era momo kēmu, ne ngā meihi, he wahine tōtika hau.
Ko hoki atu ki te timatanga.
E rangi I tere hōhā hau kia hau anō, tai atu ana ki tētahi taupā I hōhā hau, tai atu ki tētahi anō pātu I hōhā hau, nā I tere piki, tērā āhuaranga ki roto I au.
Rukawai! I rungo au I a Ani-Piki, kei tino tata I au ki te pokapu.
Mahi tahi?
Ai, ai.
Tohe pēnei?
Ai.
He oi, I waimari ahau, ki te atu ahau I a Ariana.
He kaha! Kai te haramai!
Ka rongo ahau I ēnei reo. He kuhu!
He kuhu! Ariana, he kuhu!
Ka haere au ki tētahi pātū, ka haere au I tai rawa ki te pātū. I pōhehe au, kaore he kuhunga. Koeira taku hapa. Ki reira! Rongo ai, a Rukawai. He kuhu, he kuhu! Anai, ki reira au mohi au. Oh, I raru ai ahau. Nā reira, I haere tonu, I whae tonu I te rautaki, tahi, I kuhu atu, I toa te tai tokerau. E hari te mea ko hau te tuatahi, ko Ariana Raini te tuatahi, I tai tuatahi atu te tai tokerau. Me arawa ake, ka rongo ahau I te reo o Rukawai. Me toki mohe, ka tai atu raua ki te tūru.
Te tai tokerau.
Duit! Kia kaha, Ani-Piki!
A ka rongo ai a rawa, me pōhiri te kōti, te wahine nei, me pōhiri te tai rāpiti nei, kia rongo ai a I te mana o te tai toke nei, me taku, ka pai, ka waiho tēnei kia kōrua, me taku mōhi o anō. He tuatahitanga tēnā, e hoa mā. A, ka matu, ka hoatu tēnā, he koha anō, ko hoatu I runga I te aroha o te tuakana ki te taina.
I te mutunga iho, I hinga te tai rāwhiti I te tai tokerau.